da la da 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 da
da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
da da
da. Time to think, but my head is set crawling. TV is on, but TV sucks. In a heat place, schizophrenia with ice cold. I am feeling like the latest chunk on earth. Da 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 da. And air tastes tasty when it rains. So there is time to fill, but I'm a little lazy. TV is on, but TV sucks. In a heat place, schizophrenia with ice cold. And I'm feeling like the latest chunk on earth. Da 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 da